Gamshi, gamshi.
Jama'a assalamu alaikum. Zamu yau dai akwai mai karfin Najeriya gaba ɗaya Mr. Diksa. Zai daga wani dutse a matsayin sa na jarumi.
Shoga.
Sai kai
Don't subscribe to Gamshi TV channel da Allah YouTube.